Sanibona nigayizi kama unqobile ngiphathela Amazwibela uMkhokha ngomhlaka 28 December. Usuku olukhulu besilfikile, abantu bakamthembo bebejabule bencincoza ukuthi sebezohamba bekhuphukela entabeni beya enkonzweni le enkulu. USiphamandla uqale nje ngokuvalelisa kubusisiwe nakwindodana yakhe le esasesiswini, washo ukuthi uyafisa ukuthi bazokhuphuka naye, wase wathuma busi mengase nje uhlehlise le nkonzo le ibe mhlampe ngonyaka ozayo, hayi uzobe sezelwe nomntwana sizokwazi ukukhuphuka sonke le ntaba, kodwa kulonyaka hayi akuvumi, uyasinda manje umvela somncane esiswini. Hayi uSiphamandla wathi ayikho inkinga, kulungile nkosikazi wami, uma nje ungithembisile ukuthi nizophathana kahle ninomfana wami. Wamamatheka kubusisiwe, wahamba-ke wayomkhombisa-ke abazalwane kade sebesemnyango begqokile iy'ngubo zenkonzo behlabelela ngengila enkulu bejabulile ukuthi seluze lafika lolu suku ekade belilindele. Kagumede uphakathwayo ubesekade naye ecijile emi ngenzonzwane elinde amadodakazi akhe ukuthi alunge khona bezohamba naye beyojoyina abanye abazalwane. Ufikile-ke unobuntu benogabusile bephethe ngisho iy'mpahla-ke abazoyidinga phela mase beyentabeni. Bebejabulile nabo bengasakhoni ngisho ukulinda ukuthi behambe bethathe lolu hambo lolu. Umamzobo umane wadabukisa nje sibabona sebevalelisa behamba ngoba phela yena udingisiwe phela esontweni, akasaphinde adingeke ukuthi abonakale khona. Ubeyigqokele nje iy'ngubo zakhe zokuhlala ekhaya, wamane wamuncu nje mebabona bonke belunga behamba. Uyasho ngenhliziyo ukuthi eyi nami ngabe ngibandakanye kube nje angibaze ngize ngifuna ukuntshontsha ibandla engisilona elami. Lolu suku-ke liqondane kabi for uNomkhosi benoKhulekani, ngoba phela naye uKhulekani bekusuku lakhe lokuthi agcotshwe ukuba umfundisi omkhulu namhlanje. Uzamile ukuncenga isithandwa sakhe ukuthi simphelezele phela khona izobukeka njengendoda enesithunzi mase segcotshwa. Awusanqaba-ke isithandwa sakhe sathi nje nakamhlola usuku lami lokuqala lokuthi ngentabeni lolu angeke nje luze lungiphuthe, ngizobe nginawe ngokomoya. Wathi uKhulekani akufani mi ukuthi unami ngokwenyama noma unami ngokomoya. Wathi yini njoba nje ngisho nje angeke ngikwazi ukuthi ngiphuthe bese ngilungiselela ukuthi ngihambe ngiyojoyina namaJudiya, angiyi nje enkonzweni. Baphatheka kabi kanjalo-ke ke uKhulekani ngoba phela ngisho unina akavazi amnikeze ngisho isibusiso asicelile kuyena ukuthi avume ukuthi ayogcotshwa kuleya nkonzo leya yamaKristiyane. Manje sekumhlaba kabile enhlizweni ukuthi unina wakhe akamnikazanga isibusiso nonkosikazi wakhe futhi akayi ukuyombuka egcotshwa, sengathi nje umndeni wonke nje umlahlile. USiphamandla ugcikene ethathe ithuba wakhuluma nabo bonke abazalwane manje bekhuphukela entabeni. Uthe nje meqedo babusisa awu waqhama kuKhulekani ubengakasuki phela ekhaya kubo labahlanganele khona kuqala. Wasondela ngakumfo wabo wamxhawula wamupha ibusiso wathi sengathi engahamba kahle entabeni uhambo lwakhe lube luhle. Naye uSiphamandla wenza okufanayo-ke wambongela ngokuthi uyogcotshwa namhlanje umfo wabo, wamupha ibusiso wamtshela ukuthi sengathi angagcotshwa kahle namhlanje. Hawu kumthintile-ke umphephetha lokho uma wabo ukuthi hawu amadodana akhe madoda aze aqala kahle usuku akaxabani ngisho nomathiwa aya ey'nkonzweni ey'ngafani. Banikezana ihagi, umbona umphephethe shaya ismayili kancane. Kuthe sehamba kuKhulekani sesenkonzweni kukhala nje ugani kudunyiswa, embiza-ke umfundisi umdluli ezomupha ugcobo lwakhe. Bamkhulekela-ke bathi moya ongcwele, bamkhulekela bamkhulekela, naye-ke uKhulekani eguqe ngamadolo emukela ugcobo. Hawu wangena umphephetha, yona impela loyo angamnikezanga iy'busiso ngesikhathi ey'cela. Uthe nje mevusa amehlo uKhulekani, ha uma wakho khona enkonzweni, wajabula wahlulaka ngisho ukuyibamba. Naye kuSiphamandla ugcine ekhuphukelile-ke entabeni nabo abazalwane bakhe, bahamba nje ibanga elide. Kwamnandi kwakuhle kwanjeya kuyena umholi wabo ebahola ngaphambili bona belandela ngemumva. Iphele lapho-ke guys, ngiyabonga kakhulu for ukuthi nilalela Amazwibela, cela ningakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga. Sanibona nigayizi kama unqobile ngiphathela Amazwibela uMkhokha ngomhlaka 28 December. Usuku olukhulu beselifikile abantu bakamthembo bebejabule bencinqoza ukuthi sebezohamba bekhuphukela entabeni beya enkonzweni le enkulu. Usiphamandla uqale njengokuvalelisa kubusisiwe nakwindodana yakhe.